abantu bayine ebizibu gowoza sata first waingidde omwaka women ya in hospitals kubajja mu condom zaba kutukiddemu ngene ekizibu kiri ya gomanya abasajja abalemedde mbakazi nga balemeddemu bakyali mu loji omu yalemedde munne. They are still in the road. Banu nyangiri jibana afuruma.